murakoze cyane. Iyi ni indirimbo twe turi gukorera cover, ni indirimbo yitwa Imbaraga z'amasengesho, ni ya Giselle. Tubashimiye uburyo mwayikurikiye. Yisabaho umugisha. Bye bye.